You change your mind, just come here. I say, yeah, man. No, Tatbi is my big young brother. Yeah. Don't worry, man. He's gone, he can't say. Oh my God. Yeah. I'm gonna treat it, of course. Yeah, man. yep. Yes. Yeah, no blame. I can't touch it. Yeah, man. Yes, I can't because it is. Salam, my petit frère.
Hello.
Hello. How are you?
I'm fine.
Oh, my name is Gasol Balao. I live here in town. I'm singing you here, you're singing here, and you're mastering.
I
am Babalao. Babalao, Chewe, Banita Babalao. No. Babalao, Nichenwari, Nufjama Kamyunga, La Vida Zome, Nibuanche. The manager was at Bifizo, Birimani Boy, Bios is managing a canruna, just a mother Korean Kumurong.
No, ushaka kufashi
ah uiga wakuze ucanga aha naba ndakora bizi yose azaba ati
nanaciye ngaha birakuraba
ibi rafisa amaso
iri ni barabara ryagenewe gucamwa abantu si ngombwa ko wabonye wese ucu muhagari
iri nabantu no muri bibiri barabivuga abantu baza kuvugana bakumvikana bagatahurana tsatsa I love you
icakuzanye
I love you inarabukuze wallahi kandi
wowe yubaha bamugirindira bakungu bubu
Nene wewe sasa kuvuga yuko ndagukunda chablagi wewe.
Chambe kimwe wamba yebo. Wamba ikura itakukwira.
Izi basi takatapila. Eh. Izi katapila zikugwa $800.
Kambiliza, usto sibe kune shunganya. Ndakwihanije nuni munsi. Ukamara ndenga.
Ona kanenga zakwigira wadari rere mbere yanje wewe. Uri mbaraga simbere yanje wewe.
Uvuze?
Uri kihere waye?
Jawe.
Acha maneno.
Jawe. Ubona dosa.
Kafiri mare. Wabisa. Jewewe. Kwa unganga wewe yataka.
Bono wewe.
Una uri bono to.
Kandi nundi musu zuzugira intero.
Umereza.
Wogirwa nabi nabantu.
Wewe. Wewe nakubye ati wowe uri ndagara imbere yanjye wone. Ndacho kugira itumbu rubunyene nkugira mbyanda ce.
Pima.
Wewe.
Bikore.
Ndakore kugira wapi? Kandi nakubye ati utagira na. Bikira manya kuri bata. Ni mahaba nawo ake nawo tsanga utane ku cyenda ke waye wana
paro hino
oya nani henzi bara bara dino mbere
nani lach
wewe nuno iyi nwe ngo ni asabufa nawe
cyo turakunda
wewe É assim na quando na nave na vani é e vai ter capa o chamin sambita zuga tinha no tato